La, 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 la. Wait, what? Why are you so late? This is Ramen. He is about to die.
I am a scientist and I will help Ramen. Oh, it's no hope. Poof!
What? She's alive. There is hope. But just look at her.
I am going to school. Yay, yay, yay. You are going to jail, young feline.
She left the jail and she went to a spaceship to prove she is good.
The end. Da 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 da